Fucking hell, it's a deep puddle. Which way? This way. Whoa, 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 whoa. Fucking hell, that was rough. Oh, fucking hell, it's rough.